Kei te whakarite ngā tohunga ruku moana ki te nuku I te tūpāpaku o te kaipuke Rena I tōna takotoranga I te papa o te moana. E whitu rau tana tōna taumaha, a neke atu I te whitu tekau mā rima rā ngā kairuku e ruku hohonu ana ki te tapahi I te takere o te kaipuke me te whakahonohono I ngā pōito whakarewa. He mahi mō rearea tēnei, a me pai te huarere kia angi tūwai. Nā ngā iwi me te hapori o tauranga te whakahau kia nukuhia te tūpāpaku o te kaipuke rā.